igihugu cy'ubufaransa kiramaze kwihenda kenshi mu gihugu kibanye cy'u Rwanda barihenze inganda z'abatutsi b'abanyarwanda ziratikira n'uyu munsi rero barashobora kwihenda aricyo gituma iyi ngingo yaje yazanywe n'abandi ntiyazanywe n'abarusiya ntiyazanywe n'abashinwa ntiyazanywe n'abanyamerika yazanywe n'abafaransa barakoresha kenge ibihugu cumi birayishyigikira ibihugu bine ntibyayishyigikira iyo ngingo ntiyashyigikiwe na bose kandi ntibazoteba kubona yuko igihugu cy'abafaransa cyarihenze kirongera kandi kirabahenda aricyo gituma tuvuga tuti mwema abafaransa mwarihenze mu Rwanda nk'uko mumaze kwihenda n'ahandi mugira musubire kandi kwihenda ku Burundi mu gihe rero igihugu cy'abafaransa kimaze kwihenda kenshi gishaka kandi gusubira kwihenda birumvikana yuko abantu basemerera birumvikana ko abantu basemerera kandi si ukwanga ubufaransa ni ugusemerera yuko bari kubarihenda si ukwanga ubufaransa n'abafaransa ni ugusemerera yuko bagira bihenda aricyo gituma mubonye neza uwuserukira kijya gihugu cy'abafaransa ahagararanye n'abariko bariyamiriza ingingo mwarabonye yuko atagwanko rwarimo ntagwanko rurimo na gato ahubwo no kwiyamiriza ingingo